Katahi anō ka whati mai te kōrero, kua kōrero a tā Anan Satiana, tumu o te wharewānanga o Waikato ki te Kiingitanga. E hiahia ana te wharewānanga ki te whakamana I ngā tūtohunga o te ripoata motuhake, I arotake I ngā kreme kaikiri me ngā amuamu ōkawa mō ngā whakahaerenga I te wharewānanga rā. Nā tā Harawira Gardner rāua ko hekia parata te ripoata I tuhi, hei tā rāua e whai niho ana ngā kreme e meana kai te kitea ngā tāmitanga kua roa e noho toka ana ki te whare wānanga rā.